Nasema AI. Judy Koki. Na na na. Nasema hey. Ni Masai na shoka. Bamba KBO. Mirbeta no no no. Hey.
So fresh.
Enjoy your life with me.
Hata shida iwe vipi, kwake Yesu mehesabiwa.